Capitec Bank ma won faswa a ne bon nyedin na won ma ankrankra sika kra ayefo. Nkra bata yi bue won pno fitri anopa 8.
Ejuma yeni a ohwe ya hoho sono bechia wo officer ay won potemu ho no. Sa ejuma yeni no wo nimdie, osansu ye ejuma te se social fo a ohwe ya dan woni pa osom no.